Ahe namukana kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namu leta kha lela papa Rhulani lo nga ta kha ngi linka na manager Philani, and then from there ta kha lela Tshinya Vantshwa lexi kombela ku na ku xi la ku cenisa Gagash anga yi vona. Yeah, so hi siku ra ti-22 ta April a yi sukini swinene between manager Philani na papa Rhulani prior to the event leyi a yi ri kona le Ubuntu Kral. So hi fika hi vona manager Philani hi fika hi endla ti-various lives laha a yi kwatini too much ndi kha yi kombisa ku a yi ri ku zameni ku kuma papa Rhulani yi nga n'wi kumi eka phone call during the same exact day ti laha a faneleke a performa u nga ri sungula vhelevhele swi kha swi humelela hinkwenu a swi tiva sweswo ndi nga fa yi kombisa ku a ku na swiyiza or tichomi ta papa Rhulani leti nga fa ti n'wi teka ti ku ti n'wi yisa Soweto, and then manager Philani i fika a hakela 300 leswi swi nga meki ku sense because manager Philani has a car mani kuma yena so laha a ri a thembisa no hi fast forward ngo mi tiva ku thembisa mi ta mi kha mi yi tiva this place a ri thembisa a nghena thembisa a ri karhi a lava na papa Rhulani loyi a tinyamarisaku hi siku ra geek i tlha hlamusela ku during the same exact date papa Rhulani a ri ku performance somewhere va kha va n'wi roba swo mi kuma ku va n'wi nyika 100 rand na ma swa ku papa Rhulani phela his performance is too great guys like for 100 rand a ri na byala however va kumana as you can see there va va kumana papa Rhulani yeleyo. Yeah, so loko ni yingisela in this clip like an overall lexi ni nga ta swi vona i ku papa Rhulani always plays a victim and the somehow Philani somehow a ni ti ku xi va xi n'wi manipulator njhani dimen xa swi kota ku va papa Rhulani xi n'wi manipulator yena a titwa nandzu so ku ri ke xilo xi va ku xi rongo mani kuma yena like always xi vulavula hi ku ya wena i fika dyondza ku vulavula loko u ri ka live a va dyondza ku vulavula njhani ku ri ke na yena papa Rhulani wa ku a nga ndli swona marimara loko swilo leswi va kha swi endla ku va hansahansa hi siku ra event wena wa foni ri a wu kumeki ka phone call i famba na tichomi ta wena la a ni koti ku twisa ku papa Rhulani yo ka yi nga swi koti ku reasona na I don't understand it like I'm try ni hloka mhayi koti ku swi twisisa okay i byeriwini ka namuntlha ya ku performeni wena helo i famba i ya tindhawini kwalao i ya performa ni tlhela yi yenga na vanghana va va ku teka va ku mi fike mi ya Soweto mi fike mi ya Soweto and then manager wi fika yi hakela 300 rand ku ri ke ni yi na movha wa swi ta ku yo yi ku rhwalaka ma swa ku swa ku a swi make sense at all like it does not connect. So manager Philani sweswi fika yi kuma na solution kahle kahle manager Philani yi fika yi tikisa xandla because swi kombela ku a yi le ku tisinga xandla obviously yi fika yi meka sure ku this guy is regulated hi xa best kahle kahle a ku ta ku va yi kha yi tshama na yena hi xilo xa best xexo because behavior ya yena a yi fit ku a tshama ri yexe because i va kha ti humesa moya lomu kuma ku va kha famba ya performa tindhawu teto vo thembisa mi kuma ku a humesa ti-100 rand leti a nyikiwa ku tona swi va swi ri bad ngo so he needs to regulate him a n'wi landzelela everywhere leswi hi yo solution ya ko yaleyo ende swi ta tlhe swi pfuna ku because ka siku ra performance i ta meka swa ku i na yena that's the greatest solution yaleyo so loko ku ri u tsandzeka swo a tlhaya papa Rhulani of course a tlhaya n'wi tshika a tshama a loko le thembisa it's fine mara sweswo swi vula ku i fika meka swa ku the day before performance fika meka sure ku papa Rhulani i n'wi kumini like they are together a kota ku meka sure ku papa Rhulani yi ya kota ku ya perform hambi u vheta va ya ka event place loko mi kuma ku i kulenyana mi kuma ku va book in a room around that place swi nga va grand because they have enough money to book a room for a day ti va ti chipini swinene va tlela le endthen xa munduku va kota ku swi tiva ku va ta vheta va ku performing that's the only solution so swi loko hi ndlela yin'wana papa Rhulani i la khungiwa ni la khungiwa his behavior a ni twisisa his behavior to be honest so papa Rhulani i la khungiwa because mi kuma ku i va ri dirang ma kula kwana i loko nika Red Bull manager Philani try to mix it with something ku swi kota ku va swi cleana the alcohol so ma swona ku swoko behavior ya kona yi wrong and the manager Philani is the only guy loyi a nga ta survivor ka papa Rhulani hi leswi papa Rhulani a fika va awe hi swoho sweswo is the only guy ku hava un'wana a nga ta swi kota leswi Philani a swi endlaka ende Philani a nga va kha dyela papa Rhulani mali swi ri ku papa Rhulani u fika kuma un'wana va n'wi dyeleni ka mali a nge vi na nchumu at all papa Rhulani so he should be careful sweswo so ni swa ku na manager Philani yi ta swi vona swi leswi ku that's the solution the manager Philani you have a solution it's either i tshama na the guy or make sure ku a day before performance wa n'wi kuma mara swa affecta loko kuma ku a wu tshama na yena because i ta khandla leswiwa kha ti humesa moya a swi tanditandini a phundzisa hi tichomi ta yena and stuffs like that so ey swi swa kona heyi a swi le ku twisisekini so of course ta hi khe hi ta hi ya ka Tshinya Vantshwa. Yeah, so Tshinya Vantshwa hi ti-26 ta April hi fika hi vona a fika posta this video a nga khoma keyboard a fika a vula leswi
la ka KFC ni tise keyboard leyi va ta lunghisela ku na ti-budget tin'wani a ti-China no mara loko ba tabu ni ngizwa ni aku bife bif tu Gagash ayika umanyana mira kutemse bifi ya wena.
As you can hear there, oh, if you come so go, oh, you look at them, Gagash look at them, so go, Marcy Mumpella. Now we can't wait to hear you. We are cut the song because it's going to be beefed. This will come so soon. And already, some information about Sona because we're posting one and posting Facebook. In Africa, he commented the same thing. Yeah, so when you had the post, I mean, as you can see, I think I wanna see how much I forgot at Salakwala and Akumore and Beef Gagash. Now we in Belen, as you can see, I think I have because I should end the commentator on 25th April and then 26th April. So, when I go and you come in a keyboard, the comes of my Kaku series, I can't wait for the beef and later another beef. So, that key one of the Kashambashia Queen. Maybe Nagash and Gas too, because his voice is great. Wangashko the way I in Belen. Look what I'm getting subscribe and the comment and take a subscribe.